nade. Kata kamano yangore ni governor ma Kisumu owene mana lemo mar bedo jakom mano mar kuku mar telo mar UDA. Osewach ne ok en party leader. Kata kamano en geno ne obotaye buche machalo kamago yo makare. Wach mari mogik ka watieko. Nyalo bedo mane kotin record nikech en gigi duto matieka. Udhiri Samon Gachagua koso dhi Samon jok machiegni kode kotin record gigi duto mantiere
ka. An kaka, interestingly, UDA nobedo formed. So bedo formed ka presidential secretariat, campaign secretariat. To gi loso sirikal. Ka gise loso sirikal, to chik ma political parties. Act wacho ni nyaka party ka party, ma is a national party. Team gimiluongo ni party elections, ma grassroots elections. So adawuoyo authoritatively nikech Kenya ka UDA an jakom mar county, Homabay county, county kende Kenya ka mosetimo an a grassroots election ma successful motieko. Koro abiro wuoyo gi mbi kendo adakwayo party leader mara, adakwayo secretary general marwa, Mheshimiwa Hassan Omar, ni with immediate effect, waket our house in order, wadwa nwa summon jo chama magwa, achiel kuomgi en deputy party leader marwa mondo mi obi mondo grievances magegi obi mondo owachnwa e duol marwa kaka chama wang'i kwanyalo solve gigi. Owadwa wacho wach maber. Gimomora godo ni sani ni Dr. William Samuel Ruto ler kapamba.
Rais,
Ruto tieno ine rais. Gino ber na malich. En mana dwa nyise ni chien kacha formation of coalitions en gima katibu iye. To sani adiri madwa jisire ni wan kaka jo UDA gi Kenya Kwanza. Waonge gi MOU muandikore kaka parties ma in regards to a coalition. Mara muase submit the list of political parties. However, in the spirit of continuity and stability ma Kenya, there is an understanding, I would call it silent, between the two party leaders. Tadwa ma remind ni kaka negi appreciate handshake manegi donje mabende ne onge barua man andika mora mora mano bedo submitted kendo negi wache ni wan jo handshake gimaka maka broad base ni kaka negi mako handshake cha negi wache ni wan jo handshake cha ma broad base ni onge sirikal moro use donje gini donja uru mondo kik bagu kaka jogi baguni mondo kawa ka olembe ge mondo uter ne jo Kenya mondo tim nade mondo cham katieko.
Yes,
do mamugik
watieko.
Kwa tie ko jodalawa, joluo gi jowinjo gi joma winjo dho Ramogi mawinjowa, kik wayie mondo Kenya opogore. Waonge piny mora mora. To kaneno jatelo ma jachien odonjo e chunye machalo jatelo mwawuoyo kuome, dwa Walemne mondo jachien no wuogi mondo mi Kenya oriwre ma ok Kenya ok chwer remo. To kiwango maneno dhi gocha, aneno ken gi jachien mar dwaro renyo. E Kenya ji osechwero remo mathoth moko ayie kendo. Omiyo oganda mar joramogi gosiepe wa gi jo Kenya man out of South Bend. Tim bilani, wawatim gimiluongo ni shaming and naming. Mondo mi wakwedgi mondo gin bende gitur gidog piny mondo ging'e ni kido no rach ok wadwar. God bless Kenya.
Erokamano ahinya. Hindi mane makelo giko. Ni otono gare erokamano e kumbidu thulu mar bedo kodwa. Ukinyi makono kachel koda ka Kennedy Obuya. Ntire ote mwono nyokara kagi. Tho thanyano kwa.